baba ndiri baba hanze haba babeshya baba bwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari byanyuze mu yihe nzira se iya demokarasi se iyi ntambara se iyihe